turibuka neza igitondo cy'umunsi wa Mungu itariki 27 nzero mwaka 2013 aho twese twavyutse twikangura tubona umwotsi uriko ravya indimi hejuru imbeya z'imiriro zaka hanyuma rero twebwe mu ishyamwe urikome twarakurikiranye cyane kuva ico gihe mbere no guhera uyu munsi nyene ku buryo twagumye dutanga impanuro izina ziriya ariko twabonye batakara nk'ime kigeze gikogwa kigaragara cyari gufasha abagiriye ibyago hajya nibukije gato abahinga berekanye yuko isoko nkuru ya Bujumbura yari yegeranya amafaranga aciye umwimbo w'igihugu cyose ungana ibice 20%, icyo twita PIB par habitant. Uwo mwimbo wose rero ugirenga 20% w'amafaranga byavajya hahuriseho muri Bujumbura biragaragara neza yuko igihugu cyahombye ibintu byinshi. Aho ni tuvuze kijanye n'abadandaza tube turetse ko leta yahombye amatagisi ihomba n'ibintu byinshi ko murabizi neza yuko u Rwanda, Congo, mbere n'igihande cya Tanzania batari bakibaza kurangurira ibintu ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Icyo rero ni kimenyetso cerekana yuko igihugu cyahombye ibintu byinshi. Iruhande y'igihugu cyahombye ibintu byinshi bivuye mu matagisi no kubonwa neza n'ibindi bihugu bidukikije nuko abadaraza bahakorera nabo bagize ingorane nyinshi cyane ku buryo nkuko mubizi abantu benshi baragwaye mu mutwe abandi baratugaruguru kurima abantu baragize ibibazo bidasanzwe. Leta rero yari yaduhaye icyizero yuko ibintu bizofata inzira nziza mugabo siko byagenze kuko inyuma y'imyaka 10 isoko ntirubakwa. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri, inyuma y'imyaka 10 isoko ntirakubugwa, ni ukuvuga yuko ibidukikije amagara y'abantu bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura barageramiwe. Ibyo abahinga mu bibazo bibabwira. Ikigira gatatu, ntitwigeze dukuramo icigwa na gitoyi mu bibiri. Heraba amasoko nuno munsi abadandaza bacadandaza ata bimwe twita amasiranse bigizwe. Ikigira kane, ibi bitwavuga bya kizinyamwoto nta biraboneka neza yuko n'ubu uya iyo hagize ibintu byononekara biraboneka ko bigora ko amasoko modoka ashobora kwinjira fasirma cyoroshe kubera ingene bubaka. Ikigira gatanu, amasoko menshi murazi ko yahiye ariko kugeza n'uno munsi nta kintu na kimwe kirerekira cerekanwa cy'ukungena aya masoko abandanyasha. Ibyo ni ukuvuga yuko ata market yigera kogwa ngo biboneke neza yuko igihugu cyashoboye kwerekana mu by'ukuri abantu bariko barakora ibyo. Oye rero mu ncamake jewe mbona ko hari kibazo cy'intwari bereye muri rusange aho abarundi baguma bagira ibibazo nk'ubu dufukarutse kugira nka gatandatu abantu bari bafise amadeni bafashe amadeni inyuma y'imyaka 10 batashoboye kuriha ibintu byose byabonye bitokombera mugabo leta ntagira ikintu na kimwe na kimwe ikora biragoye. Ikigirindwi ni iki kijanye n'isoho ya Kotebo. Murabona leta yari yafashe ngubatsi iso mugabo acabaka nk'idundu ry'ingurube abantu izuba ryatse barasha bagashira abantu ntibarapfa bayijukiye ahubwo babonye amasoko y'abantu ariyo yateye imbere. Ibyo rero jewe ndavyita ko ari nk'agahabwa mu gihugu gifise intwaro, mu gihugu gifise abantu bagomba kugifasha, mu gihugu gifise abantu bahembwa amakosi n'amatagisi y'Abarundi kugira ngo bashobore kubiyumvira no kubateza imbere. None leta kuko twetereye akamo amatwi yabara arugaye arazibiye imyaka 10 tuvuga jewe mbona yuko Abarundi batagiye barimenya mugu kuko nitwumva priorite etifise leta igomba kugira priorite ubwa mbere yo kubaho neza kw'abanyagihugu nizo biri mu byijejwe mugabo kumva n'imyavu n'imicafu n'ibisigazwa byahiriye ngaha haho zisoko bitashobora kukugwaho muzi n'ingaruka mbi bigira ku magara y'abantu bidukikije ivyo bintu biragoye gusigura biragoye no kumva ico ni cyambere kigira kabiri n'ukungene ataco batweza dukuramo leta boshobora kwiyumvira sinzi byarivyo biragoye gusigura mugabo nibikubitagashi babone yuko ibintu byakozwe bitumvikana navuze ibintu bishakundwe byagomba kuba byakozwe ngoza kimwe cyakozwe arakimwe ni soko yubatswe murabona yuko baciye bashira ruhande isoko y'umudandaza wewe yitangira amafaranga ugashusanga ibintu byose biriko biragira mugabo isoko y'igihugu ntikore murumva ko ivyo bintu arakamara maza arakamuna mwomenya kubijanye no gutanga iyi soko muribuka ko hatanguye iyi soko batanguye kuyiha umuntu yari umwambasaderi mu Bushinwa biciye mu ishyirahamwe yarajije gushinga ryitwa ngo Sino Africa. Iryo shyirahamwe tumaze gutohoza twasanze ari Abarundi bari babigiye inyuma bagomba gutwara kijya kibanza mugabo turabigwanira turabyerekana leta irabiheba kubera babo twabonye ko twagunda y'ubusuma burimo abandi baraza biranga mu nyuma banyuma babigiyemo ni ishyirahamwe ry'amabanki bavangagira batanga amafaranga hanyuma ngo bubake mugabo nabyo bisa n'ibitakunze ikibazo rero kihari twibaza nuko ivyo bintu bitigwa neza usanga ibintu abantu benshi babigira babijamwe baba ariko bigira ibintu by'amaspekulasiyo gusa nico kibazo twe tubona naye handi hoho yaba leta yabishyizemo inguvu ikabishaka ibintu byari gufata inzira nziza ariko sivyo tubona mwakino gihe.